Mushika nje ni sawa.
Eh?
Urakome. Nagomba ndakumenyeshe kutwa tujipo tugufi wambara muri imyaka ntacho tuzogufasha.
God have mercy upon us.
Reka kwigora shaka wambare ndende.
Sorry.
Eh? Ikirenze churondera amafaranga.
Eh! Eh, aujourd'hui aussi, c'est un autre jour.
Continue.
Move.
Ubu buzima ninjyamugeye ni utabyemera
tutihute
move.
Yeah?